Nina benyathi kandaba empondozi makhenkenene uqasa luka wasa inkomese ngwayiviyo untaba zimbili zakhele nezentula ngisho uqhawulana intule bande ngodonga kwabheka uZulu isilo sakithi yena leni leso isilo umdlokombane ngethemba basaphila abezulu eliphezulu enhla nasezansi sisaphila thina kwasokhumalo uMashobana lona kwikholo khumalo TV ku YouTube kanye na ku TikTok ku Facebook nabesilo sinekhasi lethu elibizwa ukuthi indabuko yakho kanti kukhona ne website futhi ekubizwa ngegama elfa nayo kuthiwa indabuko yakho igama layo iqukethe ulwazi ngamakhambi esintu. Ninabesilo esithombeni isilwane esisaziyo sonke esibizwa ngokuthi inyathi ngesiZulu ninabeqhawe kanti ngesilungu lesilwane sibizwa ngokuthi iAfrican buffalo noma iCape buffalo ninabeqhawe ninabezulu eliphezulu kwazise phela iningi inhlobo zeinyathi ninabeqhawe kukhona nolunye uhlobo lena kwelaseNdiya uhlobo olufuywayo njengenkomo ninabeqhawe kubuye futhi kulinywe ngalo ninabeqhawe ninabezulu eliphezulu lubuye lusetshenziswa ngabantu abasuke belifuyile abantu bakhona kuleli yazwe laseNdiya ninabeqhawe awufani nale nyathi yethu ninabeqhawe kanti nokumisa kwalo akufani nokumisa kwenyathi yakithi lana kwele ngabade ninabeqhawe ninabezulu eliphezulu iyangena ke inyathi ninabeqhawe kwezamakhathakhatha uyangena umfo kaMbhense kwezamakhathakhatha ninabeqhawe wenzani ke umfo kaMbhense ninabeqhawe ninabezulu eliphezulu kanda lakhe ninabeqhawe lengxenye lena yangaphambili esingayibiza ngokuthi isiphongo angazi noma kuyashiwo yini ukuthi silwane sinesiphongo kodwa ngicabanga kuyashiwo ngoba nakhu phela lapha eimfeneni kuye kushiwo ukuthi weyihle kana iphongo ninabeqhawe ninabezulu eliphezulu okusho ukuthi kuyashiwo ninabeqhawe lengxenye ke yesiphongo kamfuka Mbhense ninabeqhawe iyangena ekugomeleni isibhamu ninabeqhawe kwazise kuthiwa leya ngxenye leya iqinile ninabeqhawe iibhanyana lezi ezincane kuthiwa ingena inhlobo ninabeqhawe kungena lezi eyinkulu ninabeqhawe kungena inhlamvu yale ibhamu lezi eyinkulu lokho kuncane lokho ninabeqhawe kuthiwa akungena inhlobo esiphongweni sikamfuka Mbhense ninabeqhawe ninabezulu eliphezulu inyongo yakhe ke mfuka Mbhense ninabeqhawe ingena kuyinsizi ezamanya zangoma ninabeqhawe okuyinsizi elwa nezitha ninabeqhawe leyo nsizi ninabeqhawe kuye kuthakwe zonke ihlahla zamanya zangoma ninabeqhawe ninabezulu eliphezulu isikhumba sakhe ke mfuka Mbhense siye sibiliswe ninabeqhawe kwenziwe imbiza eyophuziswa imfuyo imfuyo uma ngabe inenkinga yokuphunza ninabeqhawe ninabezulu eliphezulu imfuyo ephunzayo ninabezulu phezulu nina benkosi mabaphile abesilo sakithi mabaphile abesilo sakithi kwadukuza inyathi kajama ejame ngomkhonto phezuko mzimvubu amampondo esaba ukuyehlela nina beqhawe isilo sakithi kwadukuza leso ukhebe ngimbono kwehla kweyika mancengeza kwathi kweyika phungashe kwanyamalala inkomo iyakhala emthonjaneni izwe zonke zayizukulila niphile nina bezulu eliphezulu.